intokozo namhlanje ukuzo hand over imishini esiyibiza ngokuthi ama LEDs machines. Now le mishini le ngicabanga ukuthi sike sayixoxa udaba lwalo kuma budget speech lonyaka ngayikhuluma na ku budget speech ngonyaka odlule ngayikhuluma. I-intention noma ukusebenza kwale mishini eyokuthi isize abantu besifazane ikakhulukazi ekugwemeni noma ekushesheni ukuthola ukuthi umuntu wesifazane unawo yini umdlavuza wesibeletho. Now lama LED machines asiza ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane efikile firstly kufuna kwazi ukuthi enze i-pap smear, and we've always been encouraging abantu besifazane ukuthi asambeni siyokwenza ama-pap smears. Wonke umuntu ona 30 years and above akenze sure ukuthi unayo i-pap smear. In terms of ama guidelines kuthiwe i-pap smear ayenziwe every 10 years.
Okay.
Ama guidelines ase-national lawo asho njalo. But impilo esesiyiphila manje inakho ukuthi yes u 10 years uright, kodwa uyadinga ukuthi mhlambe every 3 or 4 years uyenze i-pap smear so that u-understand ukuthi umi kanjani when it comes to i-cancer yesibeletho in particular, ngoba iyona nto ekwazi ukuthi i-detecte ukuthi unayo yini le cancer noma unayo. Now le mishini-ke esiyitholile yimishini e-portable ezokwazi ukuthi ey'bhedlela ey'ncane noma ey'bhedlela ezingenawo ama-specialist noma ama-equipment amakhulu bakwazi ukuthi basheshe abantu besifazane basizakale. And le mishini lena-ke ebizwa ngokuthi ama-LEDs machine ntokozo iyimishini evele i-identify ama-cells laphana emlomeni wesibeletho, bese-ke kufakwa yona insimbi le njengoba besitokoza ukuthi udokotela Bonane besikhombisa nakho nje lokhu okusetshenziswa. Uyabo ukuthi into encane kanjani ayidingi ukuthi uze ubaleke ngempela, into encane esevimpilo yomuntu. Kunento ekuthiwa i-loop lapha ngaphakathi, kufakwe yona kube yiyona ayikhiphi lutho, ivele ikhiphe nje lama-cells abukeka sengathi iwona asefile noma ama-cells abukeka sengathi iwona anenkinga noma iwona agulayo. Uze uyaqhubeka njalo nempilo and akuthathi more than 30 minutes ukwenza yonke leyo nto. Now we thought ukuthi kubalulekile-ke ukuthi abantu besifazane kwi-province yonke abe nayo i-access to le equipment enhle kangaka, le equipment ezosaver iy'mpilo zabo. So today we were then adding kuma LEDs machines ebese sinawo already kumanye ama-facilities ethu, kodwa bebebancane ama-facilities anayo. But manje we are increasing ipool yey'bhedlela ezizoba nawo so that more people bakwazi ukuthi bathole i-access. So that is what we were doing namhlanje.